Baseball ghetto style. This shit's gonna fucking hurt.
Bunt!
I think it looks...
I think you got him down.
We just seen Ghetto Baseball. Yes, I was the ball, he was the fucking hitter. This is the aftermath. That shit fucking hurts.
You jackass.
Da 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 da